Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Sizibo Jabulela umfana omhle njengekhehla lomlungu Babu Dokotela uthatha isinqumo sokuthi akenze le video lena sasebuildini elisemgaqweni obizwa ukuthi corner of Queen Street and Albert Street. This is number 30 Albert Street or number 72 Dennis Hall Street or Queen Street. Kuya nokuthi wena uqhamanga la njengamanje sise 19th floor Dark Room Studio number 1. It's where by lapho Babu Dokotela Babu Sizibo Jabulela umfana omhle njengekhehla lomzulu amancinci enza khona ama video. If it namhlanje na theme yakhona ithi colored rings sikhuluma ngala ma rings e ami bala bala not one color but colored different colors Babu Dokotela ngifanele ngichaze lo tama ring ngoba it's been a gimmick lento leng kunento ethi abantu abaconfuse abantu kodwa bala ma ring benze sengathi ama ring yi ring that is satanic possessed uba ne satanic powers uba nama powers okwenza imlingo because now usuthola ama ringi lawa umwatholile alike idemon okwazi ukukhomanda emkhathini lingafiki likwenzela into oyifunayo idemon izokwenza ube rich surrender your soul get yourself rings and these rings are powerful. We are aware of those things and in those rings bahabeka bemaningi and you're more likely ukuthi you choose what you want. No, uma ringi akubi njalo. Yabo uma ringi nje. Kodwa into efuna sisho nje nesicacise. Ama ringi umuntu ofaka ama ringi ufuna kube kuvela ukuthi those rings that he or she uses they've got nothing to do with satanic or demonic powers because even abafundisi for a fashion use bayathanda ama ringi. And manje sekuvela ukuthi sekunento ethi oh ufaka ama ring ngakho abantu bewesontweni oh ufaka ama ring engakuthi kukuthi oh ufaka ama ring ngakho kwenziwa ukuthi no and then demonic powers you can tap to those realms only if you want to not because you need rings to do that. There are so many people who are satanic possessed but they are not wearing even one ring ngoba lento lena yama ring uzofuza ukuthi sichaze futhi nanokuthi having a ring it's not for fun. Not everybody can just have rings for what? Why are you wearing rings now? Ama ringi sikunika wona ama ringi okuthi awaqokeli ukuthi uzoshutha ngawo awaqokeli ipleasure ukuthi nje ngifuna babone ukuthi nami I have joined the occult, I've joined the brotherhood, I've joined 666. No. Ama ringi akhona njengamanje ama ringi okuthi uyayazi into oyifunayo and le nto oyifunayo once you got rings certainly leyo nto uzokwazi ukuyithola. We got proof whereby umuntu engakabi nayo iring as long eyifuna le ring uzoyiphupha ebusuku as long eyifuna imali ukuthi iring abe nayo uzoba nayo but as long le ring uyifuna but akaze kufike even out vision iveza le ringi kuwena. You never have a dream of Babu Dokotela issuing rings kuwena or showing you rings. Akukho ngisho iphupho elakula kuvezela ama ring. And then kuyacaca ukuthi wena you only want rings because you saw your colleagues or other same ranking people as you are wearing rings. Now uyabona ukuthi ish yabona manje ngithola iringi nami and something will happen. People will start to trust me. No, we are not looking at what we are wearing. We are looking at things that are real. Kuwen. Ngoba once waqala manje wafuna iring because of people, it ain't going to work. Uzobuza ukuthi omunye umuntu, Babu Dokotela, can I buy rings? And then ungitshela ukuthi ngenze njani. Coming in buying, ake siqale sichaze le ring. Amanye ama ring, the way they are introduced to people, kune list of 18 ye meat, namafutha u 6. Inhlobo zamafutha ezo 6. Excuse me? Inhlobo zamafutha ezo 6. Ekuthiwa thatha lo ring, hamba uthenge iring of your choice, uyipheke nalomuthi lona, uqede lapho uhambe, ufake ebhodweni okuhambeni, noma ebhodweni noma yikuphi uhambe, ugqibe usuku lolwandle, after 7 days uhambe uyilanda lo ring izobe isimportant, ama ring lawo. Kunama ring amanye afuna ukuthi wenze ngenyanga ama ring la kunama ring ufuna wenze ngelanga ama ring la kunama ring ufuna wenze ngempambano zendlela ama ring la but uma usufuna iringi a potent a ring that is potent. I ring ifuni pume kwi daga. And I daga oyekuyona uyokwakha khona ama ring. You need to know ukuthi leyo has wrath ekuleya daga. Ithini history yakhe. I understand. It must be a shrine that is very, very powerful. Not powerful, but very, very powerful. You can actually call it potent. Ilapho ke uzokwazi ukuthi wakhelwe khona iring. Akho kanjani Babu Dokotela phema ring. Ama ring uya kwi shrine, that's number one. You buy a ring from the shrine, not from the shop, but from the shrine. Once you got those rings, or that ring that you want from the shrine, but preferable, buy rings that means something. You understand? Njengizwa ichaza nje lama ringi. Lama ringi kumuntu ofaka ongaboni kahle ngathi ayifana. This one is blue, this one is green. They're not the same. Le uyifaka ngaka right. Le uyifaka ngaka left. Why like this? Because le stand for she, le stand for he. Meaning that lena is blue, but lena is green. Nakona is green that is not diluted. It's green that is very strong. Meaning that if you dilute this green, it will end up being blue. Meaning that blue, it is a dilution of green as well. Thereafter, there are times whereby we have to wear red rings. Ama ring abovu. Awukwazi ukuwafaka ngasesandleni esisodwa, ufuna uwafake ndawo zombili. Lama ringa abovu, you just don't wear them. I repeat, you do not just wear them. Awuwafakeli ingozi ukuthi because kunento eyingozi, now I need rings. Abovu. No, uyafundiswa ukuthi lawa abovu kunini la odinga khona ama ringa abovu. But futhi uyafundiswa kwishrine ukuthi kunini la udinga khona I ring a green noma a blue or kunini la udinga ukuthi wafake obabili lama rings and then wakhelwa I ring or unikezelwa umsebenzi wokusebenza ngering uyafuna ukuthi wenzelwe but kunokunye ongakuthembi. I would advise ukuthi hamba uyokwenza into esibiza ukuthi e-visa, electronic visa, that's number one, I free. Hamba wenze e-visa, uhambe kwi agency bakwenzela ama trip, I trip yokuya look e India. Uma ufike India, once wehle India, hamba ushintshe imali elala money exchange, ufike ushintshe imali engango 20,000 rupees so that you can able to take ibanoi khona lapha esebenzisa domestic flight area Rajasthan. Uma ufika Rajasthan, uthathe isitimela esiya Ajmer. Uma ufika Ajmer, uthathe i-tuk-tuk lencane 300 rupees. Iyo 60 rand lo man le. Uthathe i-tuk-tuk isizokufaka ngaphakathi ke manje e-Ajmer Sheriff. Uthatha i-tuk-tuk lapha e-station sesitimela isiyokufaka straight e-Ajmer Sheriff ngo 60 rand or ngo 300 rupees. Ilo nto kwenza. Uma ufika ke lapha na ke ila ke uzokwazi ukuthi uthenge khona ama ring. You understand? Uthenga ama ring of your choice. Mhlawumbe uthenga ama ringa abe 10. Lama ringa u 10 usuyawathatha ke uwanikeza ke lo nge-English igama lakhe i-rank yakhe ukuthi uyobani laphana yena ke uzowafaka kwidaga. Mese wafakile kwidaga musuwenza i-offering yakho sokwenza offering uhambe uphuza amanzi uqeda ukuphuza amanzi then this is what you do udle jelebi and shaves uma uqeda lapho you do your prayer emva kwalokho usunikezwa ama ringa akho lawa u 10. Lama ringa u-10, usuzothi uma ufika eSouth Africa uthenga amanye ama ringa u-10 futhi. Uwabeke ngale ndlela kade utshelwe ngawo. Lawa athelela lawa with same power that you receive from the shrine. Meaning that you then, there's no need to keep on bouncing back in India now and again, now and again, now and again. No. Umuntu uma umenzela iringi usumenzela ngale ndlela wena otshelwe ngayo. Thereafter, uma ususuke e-India, bazokubuza ukuthi uhlala kuphi. Then you tell them, ukuthi I'm in Johannesburg, bazothi in Germiston. There is a daga. Go there. No, not in Germiston. In Braamfontein, there is a daga. In Durban, there is a daga. In Cape Town, there is a daga. Ngalo ndlela bazokutshela ukuthi iphi daga uzokwazi ukuthi uconnecte la maringi nawo ngoba wena awunayo idaga kwakho. Thereafter, you need that. Usuyazi ukuthi uma ula, njengamna ngilana nje, nginayidaka engazi ukuthi okay umuntu ufuna iringi ngithatha ama ringi sivameja kuyena amlingane kahle then ngwathatha ke ngwaseke kwidaga edaga kefika ibambe lamandla lawo esiwafuna siyambuya umuntu siyambeka not ukuthi mina I'll do something for a ring no I'll never do that ama ringi ke akuyona into ozoyipheka and thereafter ayikho into ofuna uphinde uyenze but uma ufake le ringi awuzokwazi ukuyidla inkulube that's all because ingulube the in Arab or in Islamic belief system it considered as haram that is why we don't wear this and still eat pork the way you were eating pork before lama ringi if usu now la owabeka khona umuzi wabeka ufuna wabeke endaweni owazi ukuthi uma usudlalisana nomakoti ngendlela yabantu abadala lama ringi awekho lapho awungayiboni leyo nto le unless you are married. If you are not married, you cannot keep these rings in the same room where you do your own playing. Because you are not married to that person. But if you are married to this person, you can have rings. Ungabeka but owazi ukwenza wona uwaqhulu. Ungathatha nje wabeka drawing kulunga. But if it's just a girlfriend and a boyfriend, then you cannot be doing this in front of these rings. And thereafter, once you reach out to the power of these rings, there is a power that is so immense, no one will be able to tap it out from you. If we nyanga, we sangoma, sikunike la ma ring, sithambe osebenza ngawo. Uma unesigubhu silande enyangeni noma uphondo lahle. Ngoba la ma ring azofika i-eject talent. If unenyoka oyilandile, ilahle. All you can keep is a cat. Nalo sikutshelele lokanti ukuthi sizolenza kanjani ukukhonekthe nala ma ring. But anything oyilandile laphaya. Noma ngabe binethambo lomuntu binani ilahle because once wathatha le ama ring lawo into haram awusakwazi ukuthi ube nawe esikondleni sakho lezi noma ngabe uyilande ngo 1 million 10 million 100 million 5 noma ngabe ngo 5 cent leso scope sacrifice ukuthi uyasilahla manje ngoba uze walanda i ring ngoba lesigubhu singasebenzi nalopho ndo ngasasebenzi have that and see what will happen zonke le gubhu ile ngaphezulu enishaya lamakhwela nanana zikhumuleke manje uhambe uzathi not ukuthi uzibeke kude zilahle divorce leso scope and uma usuyilahla ngifuna ukuthi uyilahle lawo noma ukwazi ukuthola khona ask somebody else ukuthi akhiphe lezo gubhu nodoti kuze uthi ungezikwazi ukuthi reach out uphinde futhi uzilande ngoba ngifuna ukuthi umu separate nomphelo and then uthathe ring ngoba asifuni into etestwayo and uma unesibungo kodwa usisebenzise ekhaya njengenyanga njengomuntu odayisayo onentethi silahle ngothi ungasebenzisi silahle nje straight ngoba osayidingi. These are the rings lawa ke esikhuluma ngawo. Lama ringi nge njoba bengenza nje just a demonstration so that we know I don't need namhlanje i ringi ebovu because akuna into peer pressure khona. Ngalo ndlela ngidingi ke i ringi ebovu and i ringi engidinga namhlanje ngidinga le mase ngidinga le ringi ama ringa namhlanje lawa kuphela. Lawa bovu ama ringi asuke e agent ngendlela isimanga. Akuwona amaringi ongawathatha nje wenze noma yini oyithanda ngami. Then ke umuntu osuke akhelwa lo msebenzi wamaringi, umuntu osukazi ukuthi ufunani, not for fun, not for showing off, not for fake, ukuthi uzothi, sinami sengiyisengisi, no, secret society, they've got different rings compared to different rings. This is Babu Dokotela explaining about the colored rings. Siyabonga.